Gomora!
Ma, ngicabanga ukuthi umqondo omuhle. Sikhuzo. Ngithi angicabanga ukuthi umqondo omuhle nje ukuthi ngingene nje la xa e-police station.
Akusumqondo omuhle, bathi ngifuna ukwazi ukuthi bane-brooch noma abanayo laphayana.
Ma, kodwa kunamakhamera yonke indawo, kunama-CCTV nje yonke indawo laphaya. Okay, sharp, mina ngagqoka yabona, ngizenze irhada ngibe right. Mara ubuso bama, ma ngavela kwikhamera uMahlasela uzocamva ukuthi khona into esiyenzayo ngoba ungibonile la kwi-crime scene.
Sethi, Mazet, yonke into ephuma kulomlomo wakho ama-problems kuphela, problems.
Ngiyaxolisa ma, ukuze nje nami be.
Uyazi ukuthi intombazane, uya e-police station nje namanje.
Kodwa mami.
Okay, ithe nje ukujeleke ukuthi sizwenza kanjani. Ngizokunikeza ama-document ne. Uhambe uyowa-certify. And then mama u-certify, wena uloku uya-check i-score, uyabheka ukuthi amakhamera akuphi. Uyabona? Then next time-ke uzwe sewugqokile. Angithi?
Case here, domestic violence.
Yeah, me bra. Kwa biti wa mo.
Kibiti mtata lewe, ne?
You don't go.
Ah, man. Kwe na wage.
Eh? Kwe no jamba kwe nyamu fisi nyaka.
Ah, okay, no detective.
Ah, usa chuna da idi. Usa chuna da idi mfana giti. Usa yinza da idi. Usa yinza, obutla aso. Ukura maso. Eh? Ula tele mota zbini. Tuara so.
Raman, when you're on summer, that's when you're on summer.